ino azatu amene muli ku state house mukuba ndrama zaboma ndikuiwa chifundo cha Mulungu mukudziwa kuti mwamba mu muli miyala Mulungu akhoza kuiponya ndikuphinja state house imeneyo kodi mukadyera kuti ndrama zakuba musamale kwambiri. Usukulu amatuza kuti maplaneti alipo 9. 2006 asayanse anachosa Pluto mukula wa planeti ndipo anasala 8. Atapanga kafukufuku ina anapezaso maplaneti ambiri mbiri more than 5000. Mukayangana silabasi yathu kumalawi kuno ikuphunzisa zinthu zachikale amatuza kuti maplaneti alipo 9. Jupiter, Venus, Mercury, Earth, Pluto, Mars, Saturn, Neptune, kumaso Uranus. 2006, asayanse anachosa Pluto mugula wa planeti. Anapezaso ena 5500. Pamene una pano auchita kafukufuku wina ndipo akhupira kuti apezaso wa planeti ena ambiri mbiri koma kusukulu akutiphunzisa maplanet 9 chikhalirecho there is new discovery mwambamu muli nyenyezi 100 billion zimakhala kutali kwambiri komaso ndi zazikulu kuposa dziko nyenyezi yodziwika bwino imene inatiandikira imatchedwa dzuwa 150 million kilometer distance kuti munthu akafike pokuisa chilo ndege zikhoza kumutengera zaka zingapo dziwani kuti dzuwa ndilalikulu kuposa dziko 100 times bigger paliso nyenyezi zina zokula 600 times kuposa dzuwa yaikulu kwambiri imatchedwa skuti 1700 times kukula kuyerekeza ndi dzuwa nyenyezi imeneyi imakhala kutali ndipo simungaione ndi maso 1 billion kilometer asayansi akafuna kuiona amagwisa ntchito microscope kupatula dzuwa paliso nyenyezi zina zimene zinatiandikira komano zimaoneka usiku ukhaokha zosezi timaziona usiku ukhaokha zikuwala zili kutali kwambiri ngakhale chombo sichingafikire pali mau amene timanena fumbi kufumbi doti kudoti cholengedwa cha moyo chizala wa ifa chili chose chikabadwa chimakhala ndi expiry date amene akusowa ndama zabomawa tsiku lawo likubwera adzafa ndithu nyenyezi zinazonso zindi expiry date zimakhala zikuwala mwambamu kwa zaka zoposa mabiliyoni koma mafuta akatha zimafooka ndi kugwa mwina mbiri akhoza madabwa chinthu chachikulu kuposa dzuwa komaso chimakhala mwamba kodi chikaphochoka chimakagwera kuti mmene ndinafotokozera kale poyamba Mulungu ndi wazisisi anayika zinthu zambiri zodabwisa malere zimenenso sitimadziwa ntchito yake miyala komaso maplanet otentha ngati gehena zosezi anazika mcholinga posachita pompa ndi mafoto kuza nkhani ya asteroid kunena kuti miyala yakulukulu imagwa mwambamu kumosa fika pasipa ngati imafika imakhala ochepa kwambiri timayiona usiku ikugwa ngati nyenyezi lero ndikufotokoza za nyenyezi nyenyezi zenizeni zimene ziza zikulu kwambiri kuposa dziko zimakhalaso ndi expiry date zikakhala zaka zoposa 2 billion kapena 10 billion zimapanga expire ndi kusiya kuwala komaso kugwa kodi zimagwera kuti nyenyezi zikaphochoka zimakalowa mphanga zina zotchedwa black hole mwambamu mphanga zimenezi zilimo zambiri mbiri more than 100 million nyenyezi kamwalira ndi imene mapanga black hole timaona mafilimu ena ama duza kuti black hole ikozomeza dziko kumazimene zisizoona amene aja ndi mafilimu chabe chodzika bwino nchona kuti black hole simameza chinthu kuma imadya chilichonse chimene chandikira pakamwa pake kaya ndi gasi miyala fumbi nyenyezi ngakhale sma planet akayandikira pakamwa pa black hole amamezedwa tiyerekeze kuti dziko limene tikukhalali layandikira black hole ndiye yangana pakamwa pake limezedwa tonse tifa koma chosangalasa nchona kuti dziko lathuli sinayandikire black hole ali kutali kwambiri nyenyezi zikamwalira komaso kugwa zimakagwera mphanga limeneli lotchedwa black hole tamva posachedwa bomba that was last week asayansi amanga discover black hole yatsopano ikutchedwa kuti gaia bh3 imeneyi ndi mphanga yaikulu kwambiri 33 times kukula kuposa dzuwa chimene chinachitika pali nyenyezi ina inagwa kuchokera kumwamba inali yaikulu kwambiri 40 times bigger kuyerekeza ndi dzuwa potero inapanga black hole yotchedwa gaia bh3 dziwani kuti mphanga imeneyi ndi yoyamba kupezeka kufupi ndi dziko lapansi zimenenso zikubwetsa chiopsezo ma black hole ndiodabwisa kwambiri ali ngati nzimu samaoneka ndi maso komanso ali ndi mphamvu zomeza zinthu zazikuluzikulu kuposa dzuwa ngakhale dziko lathuli akhoza kulimeza bwinobwino ndi kusaso malo ochuluka komabe ndakuwuzani kale kuti mulungu ndi wazinsisi mwambamu muli dzimiyala mwambamu muli zinyenyezi zazikuluzikulu kuposa dziko koma zikagwa sizifika pasipa dzuwa linazunguliridwa ndi ma black hole ambirimbiri koma silimamezedwa mulungu anazitalikitsa chifukwa anadziwa kuti kungomezedwa dzuwa moyo pansi pano ukhozanso kutha madziwa kuti asungunuke zomera kuti zimere komanso ifeyo anthu magazi kuti ayende kuti tikhale ndi moyo zambiri zimafuna dzuwa dzuwa litakhala kuti lamezedwa ndi black hole ndiye kuti tonse tikhoza kufa nyanja zonse kuphatikiza Lake Malawi komanso mitsinje ikhozosanduka ice pamene ndikunena pano miyala yaikulu kuposa mapiri ikuzungulira mwambamu dzuwa likuwala ndi kumatipasa moyo komanso ma black hole akumeza nyenyezi ndi ma planet ino azathu amene muli ku state house mukupa ndalama zaboma ndi kuyiwala chifundo cha mulungu mukudziwa kuti mwambamu muli miyala mulungu akhoza kuiponya ndi kuphinja state house imeneyo kodi mukadyera kuti ndalama zakuba musamale kwambiri.